Kia ora koutou e te whānau ko Beatriz González, aho, e mihi ana kia koutou, nō reira, tēnā koutou, katoa. He karakia tēnei, he mihi hoki ki te mātauranga. Nā te kukune, te pūpuke, nā te pūpuke, te hihiri, nā te hihiri, te māhara, nā te māhara, te mānako. Nā te mānako, te wānanga. Nā te wānanga, te mātō. Haumi e hui e tai ki e.
Oh, ka mau te wehi, e te Whaea Peata, mihi nui kia koe mo tō karakia. Whānau, let's go, let's give it a go now. Nā te kukune, te pupuke. After me, nā te pupuke, te hihiri, nā te hihiri, te mahara, nā te mahara, te manako, nā te manako, te wānanga, nā te wānanga, te mātou, haumi e, hui e, tai ki e. Ka whai koutou, kei a koutou te wā, anei te mātauranga, a kei ngā tō pito e whā, o te motu, o te ao. A nō reira, kei a koutou te wā, your turn now, let's try it out. Nā te kukune, te pupuke. Nā te pupuke, te hihiri. Nā te hihiri, te mahara. Nā te mahara, te manako. Nā te manako, te wānanga. Nā te wānanga, te mātou, haumi e, hui e, tai ki e. Ka whai koutou, kei rongo no atu koutou, kei te mōhio, kua whai mārama, kei a koutou te mātauranga, kia kaha tātou ki te ako, I te reo. I te ao, I te pō, aha ko he iti, he paunamu. Nō reira, kia kaha, kia maia, kia manawanui, ti hei, Māori ora.